likhalele ngamasonto asigonyela ikhehla okuthiwa elinguMfundisi elineminyaka elingisela ku-78 laseNewtown kwa-A enande eliboshwele icala lokudlwengula nokukhulelisa umzukulu walo oneminyaka engu-19. Bafethu, nginibekelela ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkeza katike lami igama engumfeze kuntuthu wakho malo bathi lasibona amagumeta. Uma usemusha lekhaya uzacela nje show uya subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulikha kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke. Bafethu, likhalelwe engamasonto asigonyela ikhehla okuthiwa lengumfundisi eliminyaka elinganisela ku-78 laseNewtown enande eliboshwele icala lokudlwengula nokukhulelisa umzukulu walo oneminyaka engu-19. Umsolwa kulindele ukuthi avele enkantolo emantshi asentuzuma namhlanje emuva kokuboshwa ngumsombuluko. Kusolakala ukuthi ubesephendula umzukulu wakhe isigqila socansi kusukela ngo-January mhlaziwu-1 ngonyaka ka-2017 kwaze kwashaya laphana uMay 31 kulo nyaka. Kuvele ukuthi indaba ibhadlake ngesikhathi ingane igonyuluka komakhelwane ngokukhulela kwayo nokuthi umsolo uyiyalela ukuthi ikhombe omunye umuntu ngokukhulela. Kuthiwa ikhehla belihlala nomzukulu walo okuyilo elimgadile kusukela kwashona abazali bakhe eminyakeni edlule. Okhulumela amaphoyisa ukhuthaza umphakathi ukuthi uhlale uqaphile futhi ubukele amaphoyisa ngokushesha izigameko ezifana nalolu hlobo. Kumele zivikela ngaso sonke isikhathi izingane ezincane ebantwini abangamanqa njengomsolwa nje esaphila nabo emphakathini. Abaholi emphakathini nezinhlangano eziwumele bayacela ukuthi bavakashele emakhaya ahlale izingane ezingenaba nokuze baqinisekise ukuthi kazihlukunyezwa yilabo abanikwe umsebenzi wokuthi bazikhulise, kusho uConstable Ngcobo okhulumela phana amaphoyisa. Wengane zakwethu izona indaba ezisenkezi namhlanje esinethulela zona. Ngicela ukuthi nelaphana ku-comment section nifike nidluliselweni uvo ngalolu daba. Kuzona indaba esinethulela zona, ungakhohlwa ukusubscribe kanjalo futhi nokulikha kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.